It's close to midnight. The peace is crossing campus in the dark. Then in the moonlight, you see sight that almost stops your heart. What could it be? An empty non-alcoholic beverage. You can't believe this trash bin's only 15 feet away. You throw it away.
On some Z's. Back in your room, your roommate does something you can't believe. Close your eyes and hope that this is just imagination. 10 stories up, she almost throws something out a window. Say it ain't so.
Litter, you foolish fool. There are waste bins all around.
To terrorize your neighborhood.
And so whoever shall be caught without tossing bones or
nation down must stand face and mind the hounds of bells and rot inside a corpse's shells.
So don't be lazy and don't be lame. Four good red hawks do the same. As Rudy himself would have said time. For he thinks littering should be a crime.
To seal your doom.
We love our campus and pay to stay. So let's make it a place for frisbee and play. Keep our home cameras tidy and bright. It'll be a better place. Day and night. Ha 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 ha